To our program, we would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year with this beautiful song.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We you a Merry Christmas and a Happy New Year.
I'm Swane Sibusiso Msomi. I would like to say to you, Merry Christmas and a Happy New Year. You know, God has been with us. God has been good throughout 2019. So we are looking forward to 2020 with the great blessing that the Lord has bestowed upon our lives.
Yes, and I'm Tapsile Msomi. 2019 has indeed been an exciting and a year that is not like any other year. Now we are at the end of 2019 and we just want to say, Lord, thank you for keeping us and for protecting us. We just want to say Merry Christmas and a Happy New Year. Please take care of yourself in this festive season.
Hi, my name is Shalom and I want to give you a Happy New Year and a Merry Christmas, guys, because you changed my life into a heart, and because I wanted to say to 2020, I'm changing nine, and I'm gonna be the boy that has a nice life, that loves everybody. I want to give you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Yes,
Shalom.
Thank you, boy.
Hi, my name is Nettie, and I want to just give you a Merry Christmas and a Happy New Year. We hope that you have a wonderful day and a wonderful year for this year and next year.
Thank you.
Give you a Happy New Year and a Merry Christmas.
Thank you.
Hi, my name is Sadie Msomi, and I hope your 2019 has been good, and I wish you a holly jolly Christmas and a Happy New Year.
Yes. As we are the Msomis, we work to sing this beautiful song offering to you to enjoy and have a beautiful season and enjoy a fellowship of your loved ones. Mm-hmm. We're going to sing this song to you.
Ukhisimusi omuhle onothando noxolo ukhisimusi omuhle ogcwele izibusiso ukhisimusi omuhle onothando. Ukhisimusi
isikhathi kaKhisimusi isikhathi esimnandi isikhathi endokozo isikhathi semindeni ukuba zehlangane together ama families isikhathi esimnandi la sisithokozela sonke la kade bahamba babhunguka bahamba beyosebenza sebebuyele emakhaya nakade befunda sebevalile ey'koleni nakade besebenza sebevalile futhi bethole nama-bonuses isikhathi esimnandi la sike sithi khona abantu bayabalwa emakhaya ubumnandi bodwa injabulo nentokozo nentokomalo namhlanje-ke sizokhuluma nani-ke ngihambi ngedwa ngihamba nesithando sami bakithi-ke umazondi
Amen, amen. Siyakholwa ukuthi nithokozile ukubona our three sons. Lobehlile la, the last one, and then the middle one, and then the first one, Sedi, Niti, Shalom, of which akuvamisile ukuthi sibe nabo njalo. And nami kade ngangicinga, ngiyajabula nje namhlanje ukuthi ngikhona. And as sigoqa unyaka, yo, 2019. I'm glad Baba ukuthi sithe 2019. Kulula because if we were not saying that I don't know ukuthi ngabe kwenzakala 2019 has been one of the year but we are excited and thankful and grateful to God ukuthi usigcinile kwaze kwaba yilana so as singena esikhatheni sika Khisimusi siyazi ukuthi isikhathi sidinga kakhulu imali isikhathi la abantu bebuye benze khona ama decisions bese beyakhohlwa ukuthi kukhona isikhathi la uJanuwari ukuthi uyeza uthole ukuthi uyafika uJanuwari imali ayisekho but siyakholwa ukuthi this time around you are going to be conscious and make a wise decision ukuthi mase kufika uJanuwari ube ready futhi for uJanuwari
ya kubalulekile ngempela ukuthi zonke izinto ezenzayo siyiplanele siyicabangele sithi noma sijabula sazi phela ukuthi likhona ikusasa noma sojabula siyazi baningi bayashada ngale nyanga Nathi sashada ngayo le nyanga zazo 16 mega December 2003 yes 2003 yes so bumnandi ma so le season esikuyona ke season enjabulo bakithi yothando please check your neighbors ukuthi bajabulile yini bathokozile yini and bayakudla yini ukudla ke invite them for dinner noma ungakazi bameme please invite them for dinner ange nenze izinto ezimnandi khona lento uJesu ayishoyo athi ngangilambile kodwa aningivakashelanga futhi nangivakashela bethi abanye sakubona phi Jesu basethi lokhu enikwenze kulaba abancinyane nikwenze kumina uqobo so lesi sikhathi kaKhisimusi-ke isikhathi la kufanele ukuthi sicelebrate khona sibonge sijabule sithokoze simnikeze inkazimulo simnikeze udumo ngokuphila kwethu nanokushera-ke nabanye abantu
yes I remember there was a time la sabhalelwa khona umuntu nje just kumessenger because abantu bayakubuka and especially thina njengeyincezu kaNkulunkulu uthole ukuthi umuntu uzocela usizo kuwena then enhlizweni yethu kwaba nalokho ukuthi asimsize lo sisi lo even though masingamazi ngoba sisikhathi abantu bayalicela usizo kanti baganga ngama-feelings abantu and then only to find remember ukuthi khona umzalwane esontweni normally every Christmas ukhipha ama-hampers personally awu-10 ukuze anikezele yomndeni esuke iswele masifika laphana sifika ngempela akukho lutho yazi amabhodwe omile kweqe uyabona ukuthi akukhonsepho yokugeza kukho lutho really we need to pay attention ukuthi abantu abaseduzane kwethu kwenzakalani kubona sithi sijabula sithokoza but also ask a question how can I save how can I add a value because when you do something for someone else you are actually doing it for yourself
Yes, le season kaKhisimusi-ke kuyi-season abanye abangasazi ukuthi-ke inhloso yayo kwakuyini kwaphambilini. Yes, uChristmas has been commercialized. It is a season where business people, they make millions, they make money. Where people, they spend a lot of money ngalesi sikhathi sikaKhisimusi-ke. Asikhumbuleni bakithi. Ukuthi kufanele ukuthi-ke ngama-Sunday sihambe siyobonga siyokhonza uNkulunkulu ngoba vese umsindisi uzaliwe yes maningi ama-argument la kushiwo khona kuthiwa ey uJesu akazalwanga ngoKhisimusi wazalwa ngoboSeptemba wazalwa ngobo-Okthoba it's okay ukuthi wazalwa nini but okubalulekile ukuthi wazalwa ingakho sithi unto us a child is born a son is given leyo nto ekubalulekile kufanele ukuthi si-celebrate asingahlali sijabule nje kuphela kodwa let's celebrate ukuthi uJesu yena wazalwa kufanele ukuthi sikuunderstand lokho ukuthi sazalela umsindisi sazalelwa ke indodana kaNkuluNkulu saphiwa indodana kaNkuluNkulu so njengoba sikhona emhlabeni ke kuba kazalwanga ngabazange sizalwe nathi ngokomoya yayibona because of into uJesu asenzela yona kufanele ukuthi simcelebrate ngalokho abaningi abasa-understand ukuthi uChristmas ungani.
Yeah, but ngicabanga ukuthi thina as Christian that should hold on to the reason for the season. But if we forget, then so besiyala thina. We need to celebrate Jesus. Wonke ama-arguments akhona ngiyacabanga nje ukuthi ayikube khona umuntu ozalwayo ongayazi date of birth yakhe. And then akhule wenze njani lo muntu unikezwe i-date angithi. Any date, uthola ukuthi unikezwa any date. So there is no reason for us to pay attention to those arguments because they are not helping us. What we need to do is to remember the reason for the season and then celebrate that reason with our Christ Jesus was actually born by Mary. So we celebrate that. Actually, we have two seasons there to celebrate his birth and also his death because ukufa kwakhe kunemeaning futhi empilweni zethu.
Yes, ngalesikhathi efa sicelebrate nge Good Friday, Saturday bese so celebrate ngesonto ukuvuka kwakhe. Awucabange nje i third day ende kangaka ne resurrection kuhlanganiswe wonke. Thina ke sazalwa sizofa bese buya yena bese sivuka okuvukene okunaphakade. We won't celebrate anymore but we will celebrate forever into Jesu asenzele yona ke esiphambanweni. Isikhathi esimnandi ke bakithi ke asibe please ululeke nabantu ukuthi ke please abalalele ilokhu ke imithetho yomgwaqo ba drive along the speed limit and also nalabo babuye badlamponjwane bakithi babuye nganeno siyazi ukuthi ke baningi bayalalela lolu hlelo ngoba phekela ne channel esikuyona kuyona emaKristu ke uyibona baningi abantu abalalelayo nababukelayo lolu hlelo siyacela sithi aniphathe kahle please sacela abantu bangajahi bakithi ke mawujahile uthola ukuthi usudrivisa kabo omunye umuntu ushaye ihuthi please asike sikhombisane uthando ukuthi phela sizalela umsindisi bakithi ke akazali uKristu empilweni zethu siphathane kahle kulo Christmas singabulalane singashayisane yabona abantu abaningi bazojabula nje and abanye abaningi bazofa ngalesikhathi sika Christmas ngenxa ukuthi baphuza bangene steringini zonke lezo izinto ezibuhlungu othola ukuthi instead ukuthi ifamily ijabule kube nesikhathi esibuhlungu ukuthi kuyangcwatswa kuyangcwatshwa ngalesikhathi sika Christmas. Angingabi kanjalo. Asingene ku-2020 siphelele bakithi. Asingene ku-2020 sijabulile bakithi. Asingene ku-2020 celebrate. Asingene ku-2020 bakithi ke kumnandi kukuhle konke. Siyazi ke vese nonyaka ozayo unyaka we-celebration u-2020. We are going to celebrate the goodness of the Lord because uNkulunkulu usenzele kwakuhle. Kulonyaka 2019 uthe kwenze kwalula ukuphila emhlabeni.
Yes. And I remember usakhuluma ngeindaba zeingozi emgaqweni ukuthi siyesabashelwa uMayor Kaunda phakathi kwethu esho ukuthi abantu sometimes babuza uNkulunkulu bakhala ukuthi uNkulunkulu ubukuphi where sibona benza ama poor decisions. I remember there is one story nje asho ukuthi abantu bangene truckini bagcwala baba overload bemcimbini the sekubuywa the very driver was a driver i-truck akekho amtshela ukuthi ungaphuzi baphuza bonke bajabula bonke basuka futhi bangena bonke trucking and uma besukile i-truck yaginqika kwafinqwa bayabantu. So he's asking manje ukuthi how can you blame God for that decision because we have been given a free will which makes us sibe different from ilwane. Uthi uNkulunkulu sinikeze free will yokuthi we are able to make choices and it is important ukuthi the choices that you are going to make are wise choices. Njengokuthi nje kuseni uyavuka uqube ngoba uyazi ukuthi awufuni ukunukela abantu umlomo. Uyavuka wenze njani ugeze ngoba ufuna ukuthi unukele abantu ukuthi iphunga lomzimba. Kanjalo-ke noma sisuka, enza sure ukuthi you live on time. And if kwenzekileyo waba pressured, enza sure ukuthi you get enough rest. Uma umzimba wakho ususho ukuthi ukhathele, thatha i-break, uphumule kancane and then masosuyaqhubeka nendlela. And if kukhona owenza iphutha endleleni, make sure ukuthi you let it go because abanye abantu vese siyazi ukuthi banenhliziyo encane. Just let it go for the sake yokuthi ukwazi ukufinyelela ekhaya.
Yes, especially kule season. Ngicabanga ukuthi mhlambe ke ishow yethu it's about celebrating and also ne awareness yezinto ezenzakalayo. And ngithanda ukusho kulabo abahlukanisa idokufela bakithi, musana ukubakheleza. Engathi zingathi mayihlukanisa idokufela emabhenki imali ingene kuma account. Ungahambi nesamba semali ngoba ungalahlekelwe imali yakho, ulahlekelwe nayimpilo yakho. Ngoba kulesi sikhathi igebengu zibuye isebenzisane nabantu abangaphakathi emabhenki. Uthola ukuthi uthi uyaphuma nje sebeyazi ukuthi usibani banogqoka ukuthi ke ukhiphe imali engaka bese nikhonjwa ngezibhamu, nithathelwa zonke izinto. Bakithi kulesi sikhathi sikaKhisimusi asike siqaphelene kuzo zonke izinto ezenzayo. Once aqaphela impilo yethu izoba mnandi, impilo yethu izoba lula, sikwazi ukuhloniphana nokululekana kuzo zonke izinto. Bakithi ke let's celebrate together. When we come together asingahlanganeli ukuthi ke sibulalana, asingahlanganeli ukuthi ke sirevenge, asingahlanganeli ukuthi ke senze izinto ezimbi. Sonke sabanda wonye bakithi ke kwaba nezigigaba eziningi kulonyaka, nala khona abantu kubulawa abokuhamba kubizwa ngokuthi xenophobia. Kodwa kakhulukazi ke abanye bekuyimisebenzi yegila mkhuba zifuna ukuthatha ukudla eyitolo zabokuhamba eNingizimu Afrika. Bakithi sonke sabomntwana oyedwa, sabase-Afrika, sabakahamu. Bakithi ke asike sihloniphaneni, sithandaneni, sazisaneni, sihloniphaneni ke senzelana okudla okuhle. Mangabe ubona omunye engekho right, menzele okuhle bakithi ke. Umbona omunye ephethe kanzima, mphathise uyomfikisa la eyakhona. Menzele okuhle, let's help one another, let's love one another. Asike sikhombise bakithi ubuntu. Ubuntu yinto lesikhuluma ngayo eNingizimu Afrika. Sithi ke fanele ukuthi sikhombisane, sibonisane ubuntu. Yes, namaKristu ke, yes, fanele sivese uthando lukaKristu. Kodwa ke as iAfrika ke sibisane ubuntu buthupili. Ya, kuze kushiwo kanjalo buthupili, ubuntu phambili. Sihloniphane, sirespectane, sinikezane leyo honor as African people.
Yes, and njoba sizobe sindawonye emakhaya, I know sometimes abanye abazwani. I mean, indeed, you go there knowing exactly what you will not enjoy yourself.
Yeah.
But may I give you an advice? Uguti, how about remembering lesi skati, joate sisho so kisimusi omuhle, ono tando no kolo, ukisimusi uguti sizwani. How about saying to yourself, I'm going to make a change this season. I know by the time Klampes nibuka le video, but this is something that you need to do every day and the whole year. Kube a behavior, noma kube a lifestyle. How about saying, you know what, I've been doing this for a long time. I've been doing this for years. Usimangfiga lapa, ngibapita, ngiyaxabana nabo, noma ngikwenza ngiyakwenza, ngithi ngizoqeda nini. But how about saying, I'm going to plant a seed of love. Decide manje khona into ubaba akayisho ngelinye ilanga, which was profound, eyangisiza nami. Ngabona ukuthi you know what, kwesinye isikhathi uyayiprepare wena now and prepare yourself for failure in the future. How about now saying, you know what, I'm strengthening my heart, I'm making my mind ukuthi I'm going to be a happy somebody ngesikhathi sengihleli ngihlangene nefamily yami. As much as my family is difficult, but I'm deciding manje, injecting myself for the injection, uyokwazi ukuthi they are like this, but I'm choosing to love them anyway. Because unconditional love, it means umuntu akumele enze okuhle noma okubi mase uyamthanda, umthanda noma enze okubi noma enze okuhle. But if you can condition your heart right now, let me tell you, when that time comes ukuthi uhlangane nabo, then you will find it will be easier. And then you continue telling yourself that, and then by the time uhlangana nabo kwesibili, it will be much easier. It's something that you need to do every day. Before you know it, uzobona ukuthi abantu kade kunzima ukuhlala nabo, it's easy. Bengashintshanga bona, but uthola ukuthi ngoba wena ushintshile, then it's easy. This is the same thing which Jesayisho kuNicodemus. At unless a person is born again, I mean, ngeke azako akuthola ukuphila ngonaphakade. So kuzalwa kwabusha kwenze njani? Ukuthi uzale ube umuntu totally different. Uma behlangana nawo, bayazi ukuthi uzoba grumpy, bayazi ngeke uzoba khulumise, bakubone you are with a smile and you are smiling and you are laughing and you are talking. Bakubuza kwenze njani? Badideke. So that is what Jesus was talking about. Can you do that and make this world a better place? Because akusiza ukuthi sithi sifuna umhlaba ongcono, but umhlaba ongcono begins with you, making a change.
Yeah, enye into futhi singakwazi ukuthi ke sikwazi ukuyisherisha isikhathi. Spend isikhathi noma ngabe ngayi hour lodwa with your loved ones and visit them. Noma ungenazipho onaso but baphi isipho sesikhathi sakho. Share with them, rejoice with them, celebrate with them. Nibuke igigaba ezenzekile kulonyaka. Baningi kade abahlukanile, baningi abaxabanile, baningi abadivosile, baningi abafile sibangcwabile. Baningi abaphelele umsebenzi, baningi okwenzeka izinto ezimbi kubona. And also khona abathola umsebenzi, khona abashadile, khona abathola abantwana, khona abaqashiwe, khona abapromotiwe kulonyaka. So let's share zonke lezo zinto lezo, sibone intando kaNkulunkulu kulokho. Ukuthi kwesinye isikhathi singephakame sonke same time, kodwa ngesikhathi kuphakama abanye, nabanye baredi ukuthi nabo bophakanyiswa ngesinye isikhathi, ngoba iyona lento uNkulunkulu asinikeze yona. Let's share indaba yesikhathi. Let's celebrate one another. Let's rejoice together. Let's thank God ngezinto asenzele zona. Ziningi nathi izinto esiyibonile kulonyaka, zikhona inyembezi esikhalile zenjabulo nezosizi. Zikhona izinto ezime edlule kuzona, edlula phansi kwemavalisi nedlule intabeni phezulu lasishaya haleluya sikhulume nangelimi. Zonke lezo zinto izinto edlule kuzona bakithi. We were celebrating the goodness of the Lord, noma beku negative and positive. We need to share time together sikwazi ukuthi sijabule ndawonye.
Now as we celebrate one another, giving each other time, it will be a waste of time when we see things wrong with each other rather than to say, no, I adore you, I love you, no matter what. So can we do that? Just make a conscious decision. Yokuthi, no matter what, but I will look for something good.
Yes, thank you for sharing this time with us. Ngiyazi ukuthi every Sunday ngehlala ulindele ukuthi izofika iprogram nodokotela bami. That's, you were sharing our time. And also njengoba sise studio nje, we are sharing our time with you. Sharing this information, sharing this love. And that's why we are celebrating together this Christmas season with love and joy, peace and happiness together. That's why we say we love you.
We love you so much. We are looking forward to see you next year. And we just showering you, we are showering you with all the blessings in Jesus' mighty name. And as isivala, there is iculo nje silikhompoze manje, just thinking what song can we sing for abalaleli bethu. So we're just going to sing that song for you, and we say mwah, love you.
She has a CD, we Queen of the Palace. Queen of the Palace, and the moya ku iTunes naguma online stores, you download it. And she has two CDs, and mina ngina single ethi Inhlekelele, ngina single ethi Ngingayapi. Just check our music, you see on the screen, and you're gonna be blessed. Stay tuned, and Job is ukubusisa ke ngalokho.
Namhla sizalela umntwana, siphiwe indodana, umbuso wonke usemahlombe akhe. Namhla sizalela umntwana, siphiwe indodana, umbuso wonke usemahlombe akhe. Namhla sizalela umntwana, siphiwe indodana, umbuso wonke usemahlombe akhe. Namhla sizalela umntwana, siphiwe indodana, umbuso wonke usemahlombe akhe. Masimdumise, masimphakamise lesi sikhathi, yisikhathi sentokozo. Masimdumise, simphakamise ngoba lesi sikhathi yisikhathi sedokozo.